Sengaphakathi ngube ngalele phela ngamukele imbuwele emakhaya kuSimanzonzo lapho sengolethela khona indaba zamaskandi esuke ihamba phambili nifike ngesikhathi imbuwele emakhaya namhlanje ukudotsela indaba noma ingekho mnandi konje indaba ezokuthi igezani media production ngoba kade sazi ukuthi atisebenza nengizwe online uzokhumbuleka ukuthi ama video kangizwe mfama chunu kade bonakala kahle futhi iclear nesound izwakala kahle kade futhi nawa ama poster nama flyers kade eprintwa kade etype uyena iugezani ufadlulwa ngaphansi kwegezani media production kodwa ke igezani media production sibemeza indaba zokuthi abasekho in partnership nengizwe online bashilo ngempela ukuthi ngabe sabonakala benza umsebenzi ndawonye kodwa ushilo ukuthi uyivulile izandla uma ukuthi uyafisa futhi ngizwe online usebenzisana negezani media production uthi bengakwazi phinde befuthi besebenze njengoba de besebenza siningi isilile kunye ukuxhumana njengoba abantu bekhala ngempela ukuthi kuyabonakala ngempela ukuthi ugezana akasekho eduze kwakhe ungizwe umfamchunu njengoba kuzokhumuleka ukuthi ngoba de ethula ikulumo ebhekisezweni yena upresident ungizwe umchunu kade ingempela ividiyo ingabonakala kahle kuze wakhala ngotira ngempela ukuthi cha namhlanje ngathi iyabheda ngempela ividiyo emva kwalokho ke ubesememezela ugezani ngempela ukuthi abasasebenzisani nongizwe mfamchunu wathi kodwa futhi uyabonga ngethuba kanike ongizwe uthi yasho vele uyabona ukuthi leli zinga kulo kungenxa ngethuba akanikwe ingizwe online abantu abaningi ke bakhala online basho ngempela ukuthi lete ezogezani akayilungise Nongizwe bekwazi uphinde besebenzisana njengoba kade beesilethela kahle ama video akhe ungizwe baphinde basho ngempela abanye ukuthi sebezo unfollow manje ipage la Gezani graphic design ku Facebook njengoba belandela leli page ngenxa yokuthi bebelandela yena ungizwe umfamchunu ubukele emakhaya kuthini kuphawula kwakho ngalolu daba uma ukuthi lezi zizwa lesebenzisana kamnandi kangaka sekwazi ukuthi zihlukane manje zingabe sakwazi ukuthi isebenzisane ndawonye ubukele emakhaya akehlangane ezathu sizo uvo lakho ngalolu daba lokuthi igezani media production ayisasebenzisani nongizwe online kodwa shilo ogezani ukuthi basezoqhubeka bebe ngabangani nongizwe kodwa ngokomsebenzi ngeke besaba mdili munye izona indaba enthenga phathela zona isikhanisa manje thin next time siyabonga.